were 300 naira debe n'enu table si we enyi umuaka isi nni ebe aha ka ngeji we si gba crazy na ona ya si ofe na na mu agari tinye na ngiwa na muwa ije chai bata kocha akpa na m niri e
ama na ya gba crazy na na ihe ni na na elekwa na uwa bu mpiko 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 na apiko na apiko ko we zuo ba na okwa na nka agura zuo
papa eliza nye mego ndi
mpiko no nka
azo okwa nga piko zi ozo
kanje kan bata ni
apa eliza ozigoro gi la anya ka ngwa gi o buru ni ike esu mu na umu aka gi nne agugo gi me ka mara ka mpuo ni rochu ma ka pino pino buji pa ka de na cho nya ha na azu ka ha zo mu na umu aka nne o buru onwe nwu fuoro m ka njebe o buru kwa no na ibura pa gba fuo nwoke na gba furu nwa no na gba fuo ka zu ike
o ngo na ebe gi
eh o kwa ni ebe
ga ta na ba
yes
ga mo bu na 300 naira ego lu na mu puti he ni na
ro mu je nwu fuo mma ha anwụ ma mma ha efu ma ka ije chụrụ ụmụ jipụ ndị pinọpinọ na ya jụụ hawa yu ka njụ ọnụ ha wayu nne ha wayu ọkwa ọdịna ma hapụzi ya nke
papa eliza isi na ịgagha anwụ lenya legide onwe gị anya site n'ụkwụ ruo n'isi ihe a dị ọwụ ndụ ihe a dị ọwụ ndụ ihe a dị ọwụ ndụ papa eliza o
lekwa ya ka m gwara afụrụ na ọ dịgowo n'anya ịgba n'ilo
ya ka m gbara gị o
ọ bụrụ akwụna
na-agụ m nchegba ya mgba ya mgba na-akwụna m standard ọ bụrụ ya ga-akara m aka mma as long as ndị na-agbakwuje ga-enyere m aka mee mpịacha m ọfụma bụcha m mkpụrụ na-egwu ọ gara m mma papa eliza si gịnị esemụ hapụ gị papa eliza
ọ bụwaghị oke ihe ebidozikwa ịtụ
Say that all the food in Africa are contaminated. And all the food I returned home with 2 months ago have finished. But all Africans are booming with health. No, no. I can't run away from my country. I know what to do. I will buy a microscope and make sure I test everything I will eat. Even the water I will drink to make sure I do not contaminate any disease. Yes. Yes. That's what I will do.
Yeah. Morning, boy. How are you?
Hey,
yeah.
No problem.
Yeah. I my bang with foreign food.
Foreign?
Yeah.
I don't know what I'm doing. I don't know what I'm
doing.
Yeah.
Shit, man.
What do you
eat? No, I can't eat shit, man.
It's not shit.
Yeah.
I go walk here, but I got time for y'all. I look at what girls are going on. Okay, I know who I go back to. Just see cheating. Yeah, man. What you begging? To all I can lose you. What up? Pay on says, my duty out when I came back to the job. Who fit? Who moved? The child to work. If you want yourself, I'll go for singlet. I'll go for singlet again. I hear, and I forgot. For the average. You did a good job for me. 2 days now. I forgot.
To go like this.
You know, my own woman, my villager. It will more like one.
You know, you see, Emma, Otego, Uncle.
Otegan.
Otego.
I want to call it.
Jabo Budoy.
Or this week.
Man, forget one kitchen. I can't eat shit.
You can't eat shit. You're putting food down. I'm going to get together. 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 I'm going to get
together.
Salazundo.
Something like rice in tin, bean salad, and the rest of
it. Huh? Nah, I and the group of one from my wagon. I go in Thailand, I believe. I'm going to speak to you, gentlemen. Don't lie.
Man, forget one kitchen. I can't eat shit.
You can't eat shit?
Yeah.
Man, my bag, you waste time. I'm going to let my house. You done? My bag is never good.
Okay, you may go.
I go in Thailand. I want to be a gentleman to get money to walk out.
Ago mi na mu orin ku sole
na
ya water emem gi ojo ndi gbo so na jibra ka ho na ja ku ugo emem ojo wede na ego e kenta
ema onwu nu gbo mbosi ibinye me ego ngari nye gi
iban man ku ku gbo e tegen aka le umaka ma ku acho nka no go school chonken unwu ra san ha be mu mu wotu kpuru hin na be mu gba gi ma shobi jire ego emem gi ojo e kenta nyenu me ego Mina ngachipuka ugbu a ndi mara gbaka lo mina ngugbu a
ebe nne jekita emoro obere gonji na gbaka nye ni gi ebi
nyere ke ego le ke iji
7000 na
eh wete ni awu na ichi otani akwe ka ma ho gugu gi ga nnogbacha nnokite kgbacha nnokite ota ka mbe
ha agun kwa
to lu kwa nu gbala ka
ya di egu
na e fa de we kire ke kire he ba o
Hey,
chine ke kuni hi ojo.
Na wa.
Na ihe na meko no wa.
Ya di egu.
Ko to shiburi ya. Balaka.
Hey.
Eh. Ke ne zenim ke we si jime were na.
E se gele.
Ne zenim ke we ji kam ne ku.
Abru ku egu si ya.
Na
gi na ram chiga pakita ke su.
Wa na. No na no bua. Aw ke buru ji ku shwa yo. Aw re ku gi.
Mba, enwere ihe nwere ki na gi de gi. Enwe mi ki na ta mpari na njige ugwo. Mana mpari nke na nye ge gi ti na
pata. Mo ki nyere nyere ego. E bi ha buru bua nke ai ga to.
We ti ka mo ga
to.
We ti ka
meko. Ke be ko Kebe go see ngwa.
Oh here.
Ba.
Yeah,
oh ha kwam dey here.
Mba, ngwa. Abu ka pan gembi here.
Lenia.
Kebe
go wadwa.
Ngwa ka search go nwa.
Lenia.
Akwa search.
Chine ke nam le.
Se ka search go nwa. Search in kai ne. Akwa search in keto. Ngwa ka search.
Ngwa bo se hare go here. Eh? Ekenta. Na nwa na yozi ki biko ki gotelu ma okoko
o kanwa ki na hashi e na hashi ihe ndia ni na njubosi ni na
na ki kemu mechanic since 2-3 weeks to bosi ndo ku ba tare ya eh na de ho
na yo fa ma ka njubosi ka me fi ndo zo ni ni ki gote so okoko ona bona ya ma de to chupu ma mi sina ma de mele ge okay adu be mele ge be we wala ka ngo ma akwa mu go nke nke nwa go ma nke wa nego ye ndo zo ni
asa na mu aga we na ndidi nu nu
anna ye bi ka de me wonzo kwa bi ke 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 bu mwe ndi na mcho ye ka njo ka nwa so nje to olichukwu mama so libe mbe na asi mwe
asa na odi nu na mo de mma
na mo ti ndidi nu na anyi na anyi
ga de ho
na anyi biko biko so so go telu mu okuko
me de okuko ga ni
kita ki bi anu eh de ko okuko 5000 or 4000 naira
5000.
He, ona bukazi.
Okoko.
Ai mo kwana agada ga nwoke ka chukuku nyela anyi. Ibe gi na egote ebile ni ahu otu a.
Keke me ego ni ego ni.
Biko gotele mo oko.
Ona me ga na okwa no. Ege dinye bori.
Biko to fo ka eto chukuku mama ina juma ge dinye gori.
Ma u mu na gi. O mu na ga to mma, so mu na ga ha to mma.
Na ya sikwa gi gotele mo akwa o. Gotele mo oko na ma cho gi gu ka nso libe mpuba na afia. Gotele mo oko ga nje to chukuku mama biko.
To kan go me ku.
Nanyi
ihe na agwa ma bri me cho ihe na. Ega ndo
Amam. Papa Obi, amam.
ama m na ima ngota ọkụkọ a.
Egotere m ọkụkọ.
Ka ezi na ọkụkọ, ị gotere ọkụkọ ebe a, dewe ebe a. Ịgba bịa bụla ọkụkọ, hapụlụ gị keke.
Nnukwute ọkụkọ ojii.
Nnukwute ọkụkọ ojii. Kama ị ga-agwa m na ima ngota ọkụkọ ka ngola ọkụkọ. Ama m na inwe ka ịgota ọkụkọ a. Ama tupu ife ihe ime.
Never! 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 Excuse.
What?
This one.
Meu.
Meu.
Meu. Meu. Ubi na jocha.
HIV.
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 HIV. HIV.
You see this one?
Yeah.
Cross and die.
If you marry it, you don't marry it.
This one can have
end of the year party.
High blood pressure.
Oh, but I'm
not
high blood
pressure. Banging on the back.
I'm not even. There's flies everywhere. Who brought this to me?
Oh, my God. Mom, look. Move that to the top. You know
Ekina ka sokuna kan ko wona bari. Ta udi udi wona kwanka.
Agun kwachire.
Okay, for if I get a big, I can draw if I will if I get forward left right to your house, drop by a bap. I can't do a big, big.
And you make a fight and go on, buddy.
But hope you're more than I get a little
more.
I'm
not going to be a little bit more.
I'm not going to be a little bit more.
I'm not going to be a little
bit more. I'm not
I get it.
I've searched everywhere, but I can't see it. How am I gonna take this food without examining it? So, it's okay. Examining it, it's possible. I'm hungry, so hungry. Okay. Anyway, my nephew says that he said that to a kid and nothing happens. So hungry. Let's just try. God. My soul, not your caring hands. Please God, let nothing happen if I eat this food. In Jesus' name.
Oh, I'm going to go to the house. Hey! Oh, I'm going to go to the house. Ah! Ikuku! Eu vou dar um pouquinho de ouro.